red muskrat candlelight. In the town in a rock in the evening. It's pretty easy. Muskrat Susie, Muskrat Sam, jitterbug out in the scrub and the shimmy. And sun is so skinny. And they whirl and they twirl and they tangle. Singing and jingling in the jungle. Floating like the heavens above. Looks like Muskrat Love. Nipping on bacon, chewing on cheese. Santa says a shoe on the jewelry piece. Rubbing her to rubbing her toes into miles on my finger fingers as they wriggle. She starts to giggle. And they whirl and they twirl and they tangle. Singing and jingling the jangle. Muskrat Love. La da 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 da